Molweni ke, igama lam ndingu-Akho Namxathule. Apha ke siyaxola ukuba i-formula yokufumana iparameter yoqande ngu-p ulingana no-21 umdibaniswe no-2w. Apho ke u-p yiparameter, u-l yena bubude, yena u-w ibe bububanzi. Bhala ke, ndifuna ukuthi ke ube nomfanekiso ngqondweni wale nto siyenzayo. Nalo xande sikuzobe luxande kwaze lubeke benomfanekiso ngqondweni. Uba ngama icala ke ngu-L oyi-length lize neli libe ngu-L. Eli ke ibe bubude i-width u-W, eli lapha phezulu nalo ibe ngu-W. Kukujonga ke iparameter kukujonga ukuba umgama ungakanani weli xande. Lo mgama ke izawuba kungulo w umdibanisa nalo l, uphinde umdibanise nomnye w, uphinde umdibane nomnye ow we-length. Ukuba ke unalo w umdibanise nomnye w, iza kunika ow ababini. Uze ke uba unalo uno-l oyi-1 umdibanise nomnye u-L, loo nto ke ikunika o-L ababini. Iparameter ke ngoku izawuba ngo-L ababini no-W abayi-2. Ndiyathemba ke loo nto ukuthi iyakubonisa kakuhle. Ngoku umbuzo uthi bhala kwakho i-formula ukwazele usombulele ububanzi, i-width. Ukwazele isombulele ububanzi. Ngale ndlela ibhalwe ngayo ke ithi ke u-p ulingana nento engaziwayo. Ngoba funa siyibhale nalo w, bayifuna ibe ngu-w ulingana naloo nto ilingana nayo. Masicinge ke ngoku uba sizoyenza njani. Bathi ke ngoku u-p oyiparameter ulingana no-2 times l we-length no-2 times w we-width. Sifuna ke ukusombulela u-w. Apho singaqala khona ke kungakuba sisuse u-l lo kweli cala we-equation. Ukuyisusa ke singathabatha kumacala omabini. Ulikhumbule ukuba senze i-equation apha. Masenze loo nto ke ngoko. Sithabathe u-2l apha ekhohlo, sithabathe no-2l. Funa ukuyenzeka nakwicala lakho lasekunene. Sithabathe u-2l ekhohlo, sithabathe nasekunene. Khumbula ke i-equation ithi u-p ulingana nale nto. If uba ngaba uyenza kweli cala lo-2, funa ukuyenza nakweli cala lophi. Ukwazele ilingane kuba sisenza i-equation, umsebenzi wolinganiso. Icala lasekhohlo ke liza kuba ngu-p uthabathe u-2l, thabathe u-2l. Loo nto iza kulingana no-2l, o-2l, u-2l uthabathe omnye u-2l, bayahlabana. Sesona sizathu siba bekutheni senze u-2l ke, besifuna ukuthi zihlabane, sizosheka ke ngoku no-2w. Sisheke no-2w. Sesawufika ke ekusombuleleni u-w. Ngoku ke ngoku ukuyigqibezela kufuneka sihlule amacala omabini ale equation ngo-2. Isizathu ke sokuwahlula omabini amacala kuba sisuse lo-2 ulapha ka-w. Lo-2 uphindaphinda ngo-w. Sizawahlula ke amacala omabini e-equation ngalo-2. Kwakho ke xa usenza into kwelinye icala funeka uyenze kwelinye icala ngoba senze equation apha. Isizathu sokwahlula ke kweli cala lasekunene kukuba u-2 mphindaphinde ngaloo nto izawuba yiloo nto. Singengoku apha sishiyeke no-w. Sekweli cala lethu lasekhohlo sigqibile. Uba ngengo singaguqula la macala sizawuba no-w uzawulingana ke ngoku nale nto ikweli cala lethu lasekhohlo. Ilingana no-p uthabathe u-2l ongaphezulu kuka-2. Yabona impendulo yethu ithi 2 ulingana no p uthabathe u 2l ongaphezulu kuka 2. Impendulo ke leyo echanekileyo. Kodwa sikhona nezinye iindlela zokuyenza. Ungafuna mhlawumbi ukuthi uyibhale. Masisuse le nto. Ngaphandle kwamathandabuzo ichanekile le mpendulo. Impendulo ka-W siyifumene i-formula. Siyibhalile kwakho i-formula ka-W. Kodwa masijonge ezinye iindlela. Ikhona nenye indlela ke efanayo ncakasana ngokulunga. Yabona ingxaki yethu ibingu-2 ulingana no-2L, u-P ulingana no-2L, umdibanise no-2W. Kweli cala lethu lasekunene ungenze kanjani uba singahlaba lo-2? Mandiyenze ibonakale ke, suse. Sino-2 ke ngoku. Cinga ke ngoku, sifune ngoku ukuthi sihambise u-2. Siza kuthi u-p ulingana no-2 umphindaphinde ngo-l umdibanise no-w. Yindlela ke le efanayo ngaphandle kwamathandabuzo. Ngoku ngoku singavele sahlule amacala amabini equation. Senza loo nto sithi 2. Uma ngaba wahlula ke amacala amabini equation ngo-2. Abathu baza kwahlabana ke ngoku sisheke ke ngoku no sisheke no p over 2 kwecala lethu lasekhohlo. Mandiphinde ndiyibhale kwakho. Sizawufumana ke u p ongaphansi ongaphezulu kuka 2 uzawulingana ke ngoku no l umdibanise no w. Uba ngabe usifuna ukusombulela u-W uzawuvele sithabathe u-L kumacala omabini. Ungayenza ke nanganjani ke ngendlela ofuna uyenza ngayo kodwa uyazi uba sithabatha u-L kumacala omabini. Sithabathe ke ngoku ukhumbule ndifuna ukukhumbuza oko ukuthi wenza amacala onke. Kweli cala lethu lasekunene ke ngoku sisheke no-W. Usheke no-W. Size ke ngoku kweli cala lethu lasekhohlo uzawuba no-negative l umdibaniso no-p ongaphezulu kuka-2. Ungayitshintsha ke uthi ngu-p ongaphezulu u-2 p ongaphezulu kuka-2 uthabathe u-n. Nalena ke iyalingana iyafana ncakasana nempendulo yethu evumelekileyo. U-p uthabathe u-2l ongaphezulu kuka-2 iyafana ke no-p. Azohlukanga, azohlukanga. Icinge singayibhala kwakho le nto njengo-p. Masisebenzise ii-colors ezifanayo. Singayenza sithi p ongaphezulu kuka-2 p ongaphezulu kuka-2 uthabathe u-2l phezulu kuka-2. Uyabona ke ngoku bayahlabana ke ngoku abathu. Singavele vele ke ngoku sihambise abathu. Uyabona apha u-2 times l uba umdivide ngo-2 bayahlabana. Iyalingana ke ngoku u-p ongaphezulu kuka-2 uthabathe u-L. Iyafana ke ncakasana nale besifumene kuqala. Enkosi.